me. Oh.
Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, dawu yami, ayikholana, mbuso wami, awukholana.
Awukholana,
ilondoloze.